Kumachielo en ni nyithindo koro to nyisi mondo obed akicha ahinya e kinde gi eki mag nyasi mago mag krismas. Kendo bende jonyuol koro to ijiwo mondo osik ka puonjo nyithindo mago eko ma yawuoyi kanyakla kod mago ma nyiri. Maendi en kwayo ma bende ogol kod apisa mar nyithindo e sub county ma Homa Bay migosi e sub county ma Homa Bay town migosi Joseph Otieno.
Kaka nasewacho, jonyuol obed machiegni gi nyathini. Janyuol, bed machiegni gi nyathini. Ing'e ni nyathini ni kanye, en gi ng'ama chalo nade, to tim ang'o. Mano e gima duong'. Ok wawacho ni kik udhi e tije, tije ube dhiro adhiya nikech ube nyak manyo nyithindo. Lakini, monitor nyathini, ing'e ni nyathini ni kanye. Utugo gi jomage, udhi kama chalo nade, to ubiro duogo sani. Amiyo mi example, nikech sani be koro wachiko Christmas. Iyudo ka Christmas kata gino ni Happy New Year, nyithindo biro e town Homa Bay kae. Iyudo ka saa adek otieno koka nyithindo wuok dok kochia ke odok ya kure ka giro gi tiende. Saa adek otieno, mano gima manade mwakere nyithindo. Nyuol, control u nyithindo, mondo nyithindo obed ang'o? Obed machiegni, gibed disciplined be. Ka gisebedo disciplined, to gibed nyithindo manyalo ritore e yo makare. Nikech nyithindo gibe gin be nyaka watim ang'o? Wapuonj gi gin miluongo ang'o? Life skills. E bende nyathi wuon ba wuoyo go. Nigin en bende kik odonj e grup marach nikech iyudo ka sani kaka olor mang'eny nyithindo be biro chako wuotho kendo gidonjo e grube moko maricho manyalo miyo donjo kata e yedhe mamero ji mamiyo chako donjo kata e gimoro waluongo ni defilement no nikech kata nyithindo ma yawuoyi bende are not safe gibende nyaka wariti nikech samoro be ibiro yudo ni yie mwawuoye mang'eny samoro nyithindo gi machuonye tathe gi nyathi koro nyaka control nyathi ma wuoyi nyaka control nyathi ma nyako. Kiko wene ya wuwe chuko wuwe ta wuwe ta neke tigino kino. Nye tinda maya wuwe ya vulnerable sami kako wuwe. Very vulnerable. Kibe nyako wako.